keep it that way. I won't cry. My life's such a valuable thing. Some things don't fade away. I don't mind. Forget, we can't forgive. Keep us radioactive free. Strike a bell in Hiroshima Park. You know that we can't see in the dark. Try and we try and we try and we try and we try. Always for the place you go. When everybody's got to Toronto, South Pacific and what we're saying, nobody wants to talk about. This is no time to be wondering why. We'll do the best we can do. The human jungle and a global zoo. Find my way, it's a best of the world. Da 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 da